He rākau tau matua he hui hui ngā manu.
Ko ia tēnā, tangata marae, tangata mahi, tangata kīni, tangata pai, wawāhua tanga katoa.
And he wasn't somebody who thumped the table or jumped up and down, he just very stern, firm, soft.
He was a very likeable fella, and he was friendly to everybody, this fella.
Nō te rā nei pō I atu ai te maki uta ngata ki Rongomaipāpā Marae ki te pōhangahanga kia kai whakawā Hingston. Me te ahawawe tonu a Ngāti Kea me Ngāti Tuarā ki te whakahaumaru I te iwi, I te pakarūtanga mai anō o te mate urutā.
He pērā tonu, he tsaki wa tātai kaumātua, o tātai kuia. Me te mea o ke nui tonu rātai kai hihia ke aramai. Pena kāre oki rātai I te noho haumari te kāinga, e noho ki reira, ko whakaaro karere mai, ko aroha karere mai, kia aia.
Ā, whakaungia na ngā tukanga te kāwanatanga e pūmau tonu ai, ngā tikanga.
Me te mea oki, ko puta mea no, nā pātara whakamāringaringa, wera kā momo āhuatanga. Me te mō anō ke kōwai māka tai mai kia mātai kai pā anō te rā huatanga kia mātai a kia rāta anō ki.
Hei kā whiro ki Malaya, he tau tohito I parai te ara mō te wā e puta ai I te ope kātua.
Well, he's an example of what a soldier can be after their service, eh? That's like going to study law and become a lawyer, then a judge. That's a great achievement. So he had a good, colourful life.
He oi kaore I ko atu I tana whakawā I te pire takutai moana. Nā wai rā katu hei prihitini tuatahi mo te pāti Māori.
Ko tana tino hiahia kia noho te pāti Māori I roto I te pāremata.
He hoped, I know that he hoped, all Māori would support the Māori Party, and we do in some way.
Nā kua waia tatia āna mahi whakamiharo, nōna e takatū ana I runga I te mata o te whenua, o te pātai nui nāia nei hea hatana o Hāki, ki tōna iwi Māori.
Just proud being Māori, and us, and doing well, and well, he leaves a big strong legacy for the Māori Party.
A kia Māori tātai, kia Māori tātai te tuatai. Rāua ka tana hoa, kia mākoha. Rāua tahi, no te ao Māori, rāua tahi kōrero Māori. Whakapaka kei meira wā rāua tamariki, ni te reo Māori me wea wā āhuatanga. Nō reira, o te manako ia ka puritia wā wā āhuatanga. I te marae nei Rongomaipāpā.
Ka mahu e mai tana pauaru me āna tamariki te kau. Ka mutuka tanumia ia ki te urupā o ngai kā whiro ki whakarewarewa.